Esa ega chema wandi Shaka kabire pe Nangwa balwani bafule shani Nalishi bat nalikuwa techubo Nimwe nkwela yandi ya kuchimfya Nimwe nkwela yandi ya kuchimfya
Nimwe nkwela yandi ya kuchimfya
Nimwe nkwela yandi ya kuchimfya
Nimwe nkwela yandi ya kuchimfya
Nimwe nkwe
Uli mfyashi Ifyalo fikonesha Uli iwe Uli ntungurushi Ifyalo fikonkamu Uli iwe Uli mfyashi Ifyalo fikonesha Uli iwe Uli ntungurushi Ifyalo fikonkamu Uli iwe
Uli wankumu saunda pe Zambia Uli wankumu saunda pe Zambia Twelele tata, tusambe nomuloba, wa mwana wa mpanga Impanga feyos, tachalo cha Zambia
Niwe awika muche ni chandi, balwa ni bandilelo, alenso ni sotambe
Naleno kanshane, kansumbule shina neno, leso wa ubumbo niwe shimwito pakakala
Naleno Gana lufia yonse nkwete Ifi usa gafia ntaluka
You are the liable God You are the dependable God You never let me down
Mushilo wenu yawe wena wa
Bye.